ubutaha video zacu uje uzibona mu bambere. Murakoze. Kanda subscribe, please kanda subscribe kugira ngo ubutaha video zacu ujye uzibona mu bambere. Murakoze. utarakanda subscribe, please kanda subscribe kugira ngo ubutaha video zacu ujye uzibona mu bambere. Murakoze. ubutaha video zacu ujye uzibona mu bambere. Thank you.